Patadusa 90 minutes. Timu ya Maite Mukuru Wanderers yafananisa mbavu ndi timu ya Chitipa United. Masero amene timakupasira ni mutsiku la lero. Masero ena timu ya Tigers wakawaka yapambana 2-0 kuigonjesa timu ya Desert Dynamos. Pamene timu ya Kamuzu Barracks yagonja ndi timu ya Civil Service United. Blue Eagles yagonjaso pakomo. Panankhaka ndi timu ya Moyare Barracks. Jafari Sanudi ndikulandire. After 90 minutes, Maite Mukuru Wanderers 0, timu ya Chitipa United 0. Maite Mukuru Wanderers kutenga 1 point pamwamba pa timu ya Chitipa United. Pamene Chitipa United home and away yatenga ma points okwana 4. Zikutanda uzanji kumpikisano wa 2023 TNM ipase moto 2023 season.
2023 ipatse moto TNM. Yaya Ganzanga. And ukaonetsetsa mwina timu ya Chitipa United. It's a team of the moment. Ndimene yao onetsetsa zoti mwina itenge 4 points pamwamba pa ndingane zoti Maite Wanderers. Kumano nanena koyambirira kunena kuti Maite ekaya Mukuru Wanderers timu imene iyi ndeuti ngati itapange chola kwika uko kwika kala draw fa singa fundisitse kuti mwina ife kawiri ndi timu ya Chitipa United. Zimenezi umachitika ndizoti timu ya FCB Nyasa Big Bullets imoneka ngati mwina ili ndika nzimu kena kake matimu momota azikokerera abwere pamwamba mwina aipose mwapezeka zoti matimu achapezeka zoti akutitimira apa Maite yatitimira kumaso Chitipa yatitimira tione bangwe kuti ipanga zinthu zosiyanisa za mtundu wanji ndi ikamenya ndi Silver Strikers mawapano. Ndinanena kunena kuti sifo zinga vute banji. Sifo yu kwenena kupambana pa mamba pa KB. Fajotosa ajoketsana kumene amenya ngati pa home ku sifo stadium kupita kasungu. Koma ukatiwene tsetse sifo mene inango menya ndi Silver Strikers. Inapezeka zoti ndi timu yoyaka moto panopa sunga ipwegese. Ukwerenga timu ya Moyale Barracks. Ikumone tsetsa zoti defense yao iti solid. Ikapeza chigoli ikumaji chinjiriza. Ndipone nanene tsa zoti anyamatatu. Anyamatatu azipawa za pala. Aweli ya thede. Awenena wena ngozi. Koma ngati mwina ingapeze bad results timu ya Moyale itoka draw. Ndi matimu ose mene nanenera utobwera so timu ya Wakawaka Tigers ikutaka kuchipinda cha ndima ikufuni tsitsa mwina itapanga jina chake. Ndi nakuza zoti lerolo pavute pasavute. Koma Clement Nyondo lero saa kuchinya. Fojoti homework yose imena amapanga Christopher Nyambose. Ndoti ndi yongo yanga na Clement Nyondo. Kuti mwina zinga vute banji. Tuonono kuti uya akapanda kuchinya. Deza sima chinya. Ndi utaona zoti mpira wa kumalawi. Wamba kwere ngano. Sae wale kuti mpira. Umakala pa TV. Akangotenga footage ya nzao. Habeze kazora amata kuzua movement. Mena upangira. Ndi jifuwa yake. Mchaka jinojo pasua. Sana shaine kwenye kwenye.
George Shukoka. Kukala man of the match. Waganiza golo kumapeto peto. Namuona nditu Francis Nkonda. Kuheda koma George Chikoka kutenga mpira umene uchi.
George Chikoka panopa akoneka zoti wabwera naye ali mu system uno panopa ya magogipa. Endi no anda kumapeza zoti Innocent Nyasulu, George Chikoka komanso dakalira wa Dedza. Ya, ndi magogipa zoti mwina tito makambirana mtsiku la lero. Endi come next season mumuona ku Blantyre George Chikoka.
Ndikutokoze kwambiri Jafari Sanudi kuti mutsiku la lero tidali limozi kunikirana masewero pakati pa timu ya Chitipa United komaso Maite Mukuru Wanderers.
Ineyo ndinyadire kwambiri kuti tikafika kutsiko la mpira momanditana kuti tikhale limozi tipange zofanana chifaife zinazo sitimakambanawo koma ukafika nthawi ya mpira ndeti libesi bwana.
Mene mundi mene tamalizira mutsiku la lero kukupasirani masewero a mpira wa miendo. Mene umachitikira munzindazinda wa Karonga. Timu ya Chitipa United 0 komaso Maite Mukuru Wanderers 0 kugawana ma points matimu awiri amenewo. Wakawaka Tigers 2 komaso timu ya Desert Dynamos 0. Kamuzu Barracks 0 Civil Service United 1 Blue Eagles 0 Chitipa United Moyale Barracks 1. Mutsiku la lero masewero ni mene aendela. Ndisada joke pano ndikatokoze kwambiri kwa azinzanga mene ndagwira nao nchito. Lero tagwira nchito anthu ojuluka kwambiri pa kamera Maxwell Frank, pa network Benjamin Makata, komaso pa FCC Humphreys, Sumeya Kitera, Pirifau. Tagwira nchito nditu anthu ojuluka mutsiku la lero kuti tuonesese china chilichonse chikuenda nchimage. Pitirizani kuonera mpira television komaso maprogram osiyana siyana pa mpira television.